Ngomgqibelo kubanjwa umdyarho omkhulu wamahashe noxabisa izigidi ezintathu zerandi eKenilworth eKapa kwintshona koloni nobizwa iSunMet. Lo mdyarho wenza ingeniso ebalelwa kwi-70 million rand kuqoqosho lwephondo intshona koloni.
Lo mdyarho wamahashe waqala ngo-1883 kwaye sele uvelise iintshatsheli zamahashe ezifana noPocket Power nowaphumelela intshinga amatyeli amathathu ngokulandelana ukususela ngo-2007. Usekela mqeqeshi wamahashe uMatthew de Kock ukhulela kugqatso lwamahashe ufuze utata wakhe igqala uMark de Kock.
Normally the best horse in the country wins the race, whereas other races they're giving horses with less of a chance lighter weights to carry to try and even the race up. But this race everyone carries the same weights, therefore the best horse should win. So it makes it the most prestigious race, it makes it the most sought after race, and it's a beautiful day to go racing and to win on a big occasion like that is very exciting.
Uthi koko nentandane yakhe kulo mdyarho uHowmam kodwa ukhala ngelithi ibhanti yeSunMet ithanda ukuba nzima.
So we won it with Horse Chestnut, who is probably one of the more famous horses of his time. He won it in 99, and then we managed to win it the year later with Badger's Coast when there was a big fire on course. And then we won it in 2011, I think, with Igugu. She was also a Durban July winner, so she was a special filly.
Ayisingomashe kuphela atsala umdla wabantu ngolu suku ku nefashoni umongo walo nyaka bobunewunewu beAfrika. UMark de Kock uphumelele izihlandlo ezithathu ngaphambili kwaye iSunMet isoloko ingumdyarho onika umdla kakhulu nothi uphuhlise uqoqosho lwephondo intshona koloni.